teka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mu kurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya kubagezaho iminsi yose kuri Imbonesha kure ni Hejuru TV turabaye kaze aho muri hose banywanyi bacu mudahwema kutwereka ko mudakurikira muri mu bice bigiye bitandukanye vyisi hari abari ku migabane ya kure turabakengurukiye cyane kandi turabahaye kaze no muri aya ubwo ndavuga bari muri Amerika bari muri Aziya Australia hamwe n'Uburaya bari mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika na mwe mu bice biyigize ndabaramukije kandi ndabahaye kaze nyazina ndetse by'umwihariko habari mu gihugu c'u Burundi tubandanya kubana namwe turabakengurukiye cyane turi kwigenekerezaho rya 30 gitugu 2024 aho tugiye kubagezaho amakuru menshi arabana n'ibiriko biravugwa cyane mu gisata c'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu murazi ko ku munsi w'ejo ku itariki ya 31 ategekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa COMESA. Ni inama rero iri mu nteguro mu buryo bwiye butandukanye aho no ku munsi w'ejo hari ibyagiye biratangazwa n'umushikiranganji wa mbere ndetse n'ujejwe imigendere y'u Burundi n'amakungu nawe akaba yaragize ico ashikiriza ariko icagiye gitangaza abantu ni sanamu canke ifoto ya prezida w'igihugu cy'u Rwanda imanitse mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura ndetse munsi yayo handitswe ko ahawe ikaze Prezida Paul Kagame rero ariko arahabwa ikaze mu mabarabara ya Bujumbura ni mugerero u Burundi bwugaye imbibe buhana n'u Rwanda kuva muri nzero uyu mwaka turimo 2024 imvugo zituku Rwanda zigasubira gukomera muri ndwe rero ifoto ya Prezida w'u Rwanda Paul Kagame ramanitse mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura ndetse ariko ahabwa ikaze benshi bariko bibaza niba Prezida Paul Kagame azizira mu gihugu c'u Burundi Nimwe mu mafoto y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango COMESA hamanitswe mu gisagara mu kwitegura inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango izobera Bujumbura ku munsi w'ejo kwigerekezo rya 31 kwezi kw'icumi 2024 inyuma y'imyaka itanu imigenderanire yaratosekaye hagati ya Perezida Nkurunziza na Perezida Kagame hari agahengwe kari kabonetseho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi muri 2020 imigenderanire yaranakomeye inzego z'u Rwanda ziraburira Perezida Ndayishimiye ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi General Alain Guillaume Bunyoni yoba yaragejeje kure Bunyoni rero niwe yavyivugiye mu mburano ziwe Bunyoni yapfuye gukurwa mu mabanga imbebe z'u Burundi n'u Rwanda zica zirugururwa muri Nyakanga 2022 Rwanda rurakora n'amasezerano yo gucisha ibidandazwa mu Burundi byinjiye muri Tanganyika Burundi buhungukira ubuzi n'amafaranga mvamakungu Abanyarwanda batari bake batangiye kugenda mu Burundi nk'ingenzi amahoteli arabombokera ku mipaka Abarundi bagashoye ibifungurwa mu Rwanda tunze mu miryango burisononura n'abarundi rero biborohera kuja kurangura mu Buganda bace mu Rwanda abarwaye mu Burundi baraje kwivuza ku bwinshi mu Rwanda ku ngwara zitavurwa mu Burundi n'umukuru w'igisirikare nawe arakomeza urudarazwa rw'inzoga ikorerwa mu Rwanda yitwa Skol mufuko urabomboka Joseph Zunyutse mukanyi sase kubera intambara iri muri North Kivu muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Perezida Ndayishimiye amaze kuronka amamiliyoni y'amadolari ya Perezida Tshisekedi arungika mu kinyegera ingabo z'u Burundi muri Kongo abesha u Rwanda ko bamubeshera kugeza abasirikare ba mbere b'u Burundi batanguye gupfira ku rugamba muri gitugu tamwe na munyonyo 2023 icyitwazo kiravuga ko u Rwanda rwamwemye jenerali Niyombare mu nyuma yitwaza ibitero bya Red Tabara igwana iva mu bumanuko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo kandi ni kure cyane y'igihugu cy'u Rwanda Perezida Ndayishimiye rero aja i Kinshasa yahamagaye n'urwaruka rw'u Rwanda gutembagaza Perezida Paul Kagame kandi urwaruka rwo mu Rwanda rukunda Paul Kagame cyane ahera ngaho rero yugari imbibe aharanira u Rwanda mu gihe na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo itubahutse kuzugara ndetse na n'ubu abenegihugu bije bihugu byombi ari byo Repubulika intwaro rusange ya Congo hamwe n'u Rwanda baracagenderanira ariko igihugu cy'u Burundi bakavuga ko Perezida Ndayishimiye yoba ariko arita mu mutego ndetse ngo bikibandanya gushikaho yugaye imbibe ngo bitewe n'ububeshi ngo yagiye aragira bamwe n'abandi rero niko bagenda aba arashikiriza benshi rero bakaba bifuza kubona imigenire y'u Burundi n'u Rwanda isubira uko yari imeze mu myaka ibiri iheze. Abantu rero bakaba baranejejwe no kubona ifoto y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe n'ujejwe imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda n'amakungu bahuye, ndetse bagahurira muri Tanzania. Harimo Jenerali Kabarebe n'abandi bagiye batandukanye. Ibyo rero bikaba byarahaye umwizero ko u Burundi n'u Rwanda byoba bigiye gusubira kugenderanira. Ariko kandi kibabwire ko ku ruhande rw'u Rwanda imbibe ntizugaye, imbibe zugaye ku gihugu cy'u Burundi. Benshi bariko bibaza rero niba twakwitega Perezida Paul Kagame i Bujumbura muri iyi minsi mu gihe ibintu byifashe gutyo. Inyishu iri kuri uyu munsi w'itariki ya 30 ukwezi kw'icumi na 2021, ndetse no ku munsi weje ku itariki ya 31 ukwezi kw'icumi 2024. Perezida aramaze kuza mu Burundi rero ku ntwari ya Barisito Ndayishimiye, akaba yaraje mu mwaka wa 2023. Mu yandi makuru rero ariko haragarukwa ko cane, reka turabire hamwe ibi bikurikira. Hari inkuru itangaje cyane, naho ariko ararenze imyaka ijana akekwa gufata ku nguvu akana k'imyaka itatu, ubu ari mu minwe y'inyamiramabi. Hari umutama ageze mu zabukuru ava ku mutumba Ruhanza komine Gahete intara ya Gitega ari mu minwe y'inyamiramabi kuva ku muhinga mu kuri uyu wa 28 ukwezi kw'icumi 2024. Yagirizwa ko yafashe ku nguvu umwana w'imyaka itatu. Inkuru iriko iratangaza abatari bake bakavuga ko turi mu bihe by'imperuka. Nkuko amakuru ava mukuru uyu mutumba Ruhanza kanemezwa n'abajejwe intwaro muri komine ya Gahete, amenyesha ko uwo mutama yagirizwa iryo bara ngo yari asanzwe ari umubanyi w'ababyeyi b'uyu mwana. Ngo mu kubikora rero yanahamagaye ngo acatangura kukaganiriza, niko guca agafata ku nguvu ngo araheza aragashurashuza. Umwana amaze gutaha iwabo ngo yagiye ararira, ababyeyi rero bakabajije icyo kabaye ngo kagiye kavuga. Ibyakabaye ko ababyeyi ngo baciye bitura inyamiramabi nazo zica ziranyaruka zifata umutama. Bamaze kumubaza ngo nawe ntiyabihakanye, babona kumuhagarika umwana nawe bamujana kwa muganga. Inkuru rero yatangaje abatari bake bakibaza nimba koko umuntu iyo amaze gushikana imyaka nk'iyo bagifise inguvu no gushaka gukora ayo mahano yamara, bikabasigaho bamwe babona ko yisigaza mu bihe by'imperuka. Navuga ko uyu mutama ngo yoba amaze iyo myaka yose tigeze yubaka urwiwe, berenga akaba yabayeho aza arakora ubushurashuzi kuva akiri muto gushika n'uyu munsi. Yaba abajejwe intwaro canke abanyagihugu bumvise iryo bara, bose barasaba ko yohanwa biboneka mu gihe yokwagirwa n'ico caha. Abandi bakavuga ko buraba imyaka afise ngo kuko ngashobora kuba asigaye akora ibintu nk'iby'abana nyene bitewe n'ubusaza. Mu myaka amategeko rero ategekanya ko ico caha gihanishwa umunyororo wo gufungwa guhera ku myaka 15 gushika ku myaka 20 hamwe n'ihadabu riva ku mafaranga 50,000 amarundi gushika ku mafaranga 2,000 bya marundi. Mu bindi bitandukanye, reka turabire hamwe iyi nkuru. Ni inkuru rero ivuga ko muri Gahozi sentare y'intara yaciriye umupolisi yishe abantu batatu igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Ndabona Ndayisenga yaciriye urubanza kuri wa mbere mu rubanza rwe kibiriraho sentare nkuru y'Ingozi niyo yamuhanye. Umupolisi w'igihugu yishe abantu batatu mu kabare kari ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi kuwa gatandatu heze. Yaburanye yemera icaha, yavuze ko yari kuba arikingira kuko abo yishe bagomba kumwaka inkoho. Babibonye rero barabeshuje ibyo yavuze. Iyo sentare rero yaciriye Ndabona Ndayisenga igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose, akazabwirizwa kandi kuriha imiryango yabo yishe amafaranga angana miliyoni 175,000 z'amafaranga y'amarundi. Adashoboye kuronka ayo mafaranga, umupolisi Ndayisenga azoca afungwa imyaka 835. Abanyagihugu bashika ijana bari baje gukurikirana urwo rubanza. Ndabona Ndayisenga yafashwe na bagenzi ku munsi w'Imana uheze aho yari yinyegeje muri karitsiye y'Irubuye mu ntara ya Ngozi. Abanyagihugu bari baje gukurikirana urwo rubanza bavuze ko ari urubanza ruruhura imitima yabo. mukayanza abanywanyi babiri b'umugambwe CNL bikekwa guhungabanya iyandikwa ry'abazokwitaba amatora ndetse ubu barafunzwe. Abanywanyi babiri bo mu mugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bafashwe ku munsi w'Imana uheze ku mugwa mukuru wa komine Rango ni mu ntara ya Kayanza buraruko bw'u Burundi, mu gihe bafatwa umushyikirizamanza wa Repubulika muri iyo ntara avuga ko bakurikiranwa ku cyaha cyo gukoresha impapuro za magendo. Kubwo babibonye rero abo bagabo uko bari babiri mu kibanza cy'iyandikiro ku mugwa mukuru wa komine Rango igihe bahagarikwa, abapolisi rero bakorera kuri icyo kibanza nibo babahagaritse, bagerezwa kuba bakoresheje amakarita ndangamuntu menshi mu kwiyandikisha kabiri kabiri umwe wese. Abo bahagaritswe rero bava muri komine Rango na Gatara, umushyikirizamanza wa Repubulika muri iyo ntara avuga ko bariko barakurikiranwa ku cyaha cyo gukoresha ubuhendanyi impapuro za magendo, akemeza ko bategerezwa gushengezwa mu rubanza rw'ikibiriraho. Claude Minani ni umukuru w'umurwi ujejwe amatora mu ntara nshasha ya Butanyerera, akaba amenyesha ko abo bikekwa uko ari babiri bahonyanze itegeko rigenga amatora. Abo banywanyi bo muganga CNL biyamiriza ibyo byose bagirizwa bakavuga ko ari iremeranya ryakozwe n'abanywanyi b'umuhaye urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Imbonerakure. Vumbi kandi haravugwa indogo nziza CNL mu karere yashizwe mu bitaro nyuma yo gukubitwa n'imbonerakure. Nyaburanare Habyarimana ari mu bitaro by'intara ya Kirundo yarungitswe nyuma yo gukubitwa n'imbonerakure. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bakaba bamwagiriza ko yabujije abanyagihugu kwiyandikisha kugira ngo bazokwitaba amatora yo muri 2025. Umugabo ni umukuru w'umugambwe CNL mu gace ka Nyagatovu muri komini ya Vumbi mu Kirundo. Ubuyobozi bwa komini buvuga ko rero habaye imishwano isanzwe. Ibyo byabereye i Nyagatovu ku munsi wa gatatu uheze, nk'uko ari ababibonye babivuga. Umurongozi w'imbonerakure Eric Bigirimana ni we yari arongoye umurwi wateye uwatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bari bane, Eric yari kumwe n'izindi mbonerakure zitatu, abona Emmanuel Birame Nduruwayo batazira Migagaro na Bivu Nyungu, niko ababa muri icyo gice bavuga. Hari Habayimana yagirijwe ko yahimirije abanyagihugu ngo ntibiyandikishe mu bazokwitaba amatora yimirije yandikwa ririkorera aba mu Burundi, nk'uko rero babibonye babivuga. Umukuru wa CNL muri ako karere yakubiswe cyane n'imbonerakure gushikaho ata ubwenge, bakavuga bati ariko arava amaraso mu zuru no mu kanwa. Bamwe rero mu banyagihugu rero bakaba baragerageje gutabara kugira ngo ubwo bubisha buhagarare, ariko biba iby'ubusa. Abandi rero bari bahunze niko bavuga. Mbwe rero yari arembye cyane. Leonard Habayimana yaciye ajyanwa ku ivuriro ritoya rya Gasura muri komini ya Vumbi. Abarongoye iryo vuriro bakaba bamaze kubona ko batabishobora, baciyeyo bamwongeka ku bitaro by'intara aho ariko aravurirwa. Umuryango w'uwo yagiriye nabi hamwe n'umugambwe wiwe zisaba ubutungane guhana abakoze iryo bara. Musitanteri wa komine Vumbi Jennifer Kagina akavuga ko hari amatati asanzwe hagati y'abanyagihugu. Komine Vumbi cokemwe na komine ya Ntega ziri mu burere bwa mbuvugwamwo imishamirano iyo hegereje amatora no muri yo aho mu Burundi. Iyandikwa rero ry'abazokwitabira amatora mu Burundi kaba rizohera ku munsi weje ku itariki ya 31 Gitutu ku butaka bw'Urundi bwose, kahavugwa umurundi muto wabitabira ico gikorwa catanguwe ku tariki ya 22 Gitugutu 2024 etuyimwo. Dukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho, mbasabe kugira ngo muze gucikwa n'andi makuru tuza kubagezaho uyu munsi wose, tuze kubana mu ngingo zigiye zitandukanye zigaruka ku makuru aba ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi. Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza cyane.